manu ya Allah, na jama kai ya jalla, zana wa ki rasula, na kawsara mai salla, abawarin ta batula. Chicken so sundum.